ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi simkhiphe uAthazwane. UAthazwane udlalile kule qembu. UAthazwane wa-achieve ama-trophy ayi-player. UAthazwane wasebenza ne-development maka-retire. Wasebenza nama-coach a-different. Different coaches. Was-upskilla ngama-qualifications. Wafunda. Wasebenza nama-coach amaningi. Waba part of the journey of success here at club. Waba part of the successes of the club. So he know uyazi ubuhlungu ele club leli elikulo because uyakuzwa umnotho wale club mawenzakala bekakhona. Ufikile ku final e Champions League, ufikile kuma final we league, saluzi league nge 30 minutes, ufikile kuma trophies. Okusalayo ukuthi huyo umuntu ongcono. Na manje makhusha azofika manje angazi ubuhlungu osukubo. Sisebuhlungwini manje njengeqembu ukuthi asina ma-trophy. But why sinomuntu, sinabantu ekhaya la abunderstandayo ukuthi indlela esihambayo sibuya kuphi, siya kuphi, sifuna ukuya kuphi. Bakhona singabanika ithuba. I think chairman ihlele phansi nathi sizahlala phansi ne-chairman ne-board ukuthi ungcono sibanike ithuba nabo baqhubeke. Nge-support osubanika yona nelinto abazidingayo, support systems and everything. Simpower our own. Sinikeza abakithi la ekhaya, singayi ngaphandle. Sinikele laba ekhaya, sichubeke nabo ukuthi baqhubekise le ndlela. Baye bayimisa, baye bayibamba uCoach Stuart angekho, baye bayibamba uGovernor angekho, baye bayibamba uStuart makahamba. So babonisile baphakamisile isandla ukuthi nabo bangakwazi ukwenza umsebenzi, bangakwazi ukuzama lo msebenzi. Lo msebenzi unzima omkhulu. Nabo asibalahleli nje bodwa. Sinabo icembu lo basupport ngawo konke konke kusazoba namana smiths with technical staff abanye abazoba joiner ukukhulisa le cembu kuyaphambili. So yindlela basazohamba.